medofo mie ni nkomo yi tie obra ye bonu bibiere ni ho a eye free e wa asase so a emu nipa ye yi me se obra ye bonu ade biere ni ho a eye free edo ba bi obitumi ka se mini boafo nti na mintimi nkomanim senka menya obuafo a na obo osika bi ni bidin senka me papa ni nipa sumasia kamenya wekwa menya wekwa kamewa pani ni pasu masia anamewa pani usikani weia mima amini usikani weia nkamanyo bibia anye kwa ewa zazizo na adie biara anyefu ewa obraimu tie emframa ya humi eye kwa sana nipa hununuo na nsu enye kwa enye kwa emframa ya humi ewaridi yegua sasisu eni wiasimu seye kwa nanso ompese ebefa no kwanti no okachire yense semframa ne bibekɔ mu a agisa wo yire wo hu ehome bi ti wonse me ehome se de ehome no enje mframa ye kwa enye kwa efi semframa ye ehome kura no se bibekɔ ye mu a agisa wo yire wo hu atwi bi kɔ ye mu na bia saba se wan yire wo hu antwi bi ankɔ ye mu a emframa no efa kwade nanso so unya bi ti asem ni ye pa Messi obra ye bonu ye modern mo na obra ye bonu ye animia obra ye bonu this life is full of struggling without you being a hard working person you cannot succeed nothing is for free don't look down upon yourself stop saying that you don't have helpers you don't have supporters or you don't have any support that is why you cannot make it in life no even see the support to ma na wa anyere ho kra ebe sei efi se onyankopon nyansam wo no na de bomu na de biara wo ye ye no wa me yamfa no kwa wo de bibi to ho enti mframa enam wiase ye kwade na enzo wa anyere ho antwe bia nko mu mframa no a mewura wo mu se wo home ama wo so bi yare na se wontumi ne di kra se obetumi ate aduane akona no mpo a ye de atre titi kokonu ma no a se ono a mene a kokonu ankoguni yam eje wiase se wan yiru ho ankonkoden na wotenase ye okwadwofo wotenase ye so me ekremoni me kristo ni me bususu ni mabɔ mpa ye yedie mra emada efize wiase ade biara ye hwe no gyesi ye yire ho konkoden ne yensaka pemko wanim na konkoden na ho sabeka de ohwe meden di apostle na na kwaten amamfo the king solomon of our time share this video to bless others god bless you